Excellent. So in terms of energy, the vitamin, the zinc, the
mocha. When you say energy, just minerals.
Minerals.
Yes.
Okay. Minerals are going to get some mainly.
Copper, selenium, zinc.
Copper.
Manganese.
Oh. Can you tell me that in today? Yeah. That June represents how the minerals. Corona itile ka matla bagala. Ke re corona itile ka matla. E nya ka mmele lona o be le di minerals le di vitamin ka moka. Akhe. Hey. Yo.
So next time we go to the vitamin C.
Vitamin?
C.
Vitamin C.
Stay your immune system.
Okay. No, I'll do that. Ba re ke vitamin C. Are ke le tlo le nna ha fela. Hai. IV ba o tsena o tshela di drip. A ke rona di fruit tse dinga le di vegetable tse dinga o di intake o ra le so tsontse di tsebe ya. Di tsene ka mmeleng di goge. Ke tla tsena ka di drip. Ke go go bitsa fa tsama.